ngudibela ndiyamazi kuba ke ngokwalapha ekuhlaleni siqhele upatrola sihlala nabantwana abaninzi aba-plus minus 20 abangena bazali abanye batholwa so uhlala nabo abanye ba-disable so ndayibona intlungu yakhe ndabona uba ha-a bendimane ndifaka ke nam ndicela kwabanye abantu uba iikholeji zam zindincedise for umane siba sizisapa ndabona uba soyisakala then ndaya kugowu
On Friday morning, since I've been calling this girl, I'm there's a family, a family, we're going to donate food, we're going to donate, we'll go and get in my trust, we'll go and get blankets and things. And then we're going to get younger and I end up registered and structured. So today we go to the supermarket to see an exclusive product zake from Amakamba Wazo to taste zonke nje noya kuze na namhlanje. Abakwa imana abaqinisekisile ngoba we've got soup and all those things. So the beginning of a journey as I'll call today going to 2016. So salaba for
now. Ngeba ngeba ngidina abantwana. Nalapho yini ndadalwa njinjalo umntana ndiyamthanda andimfuna umntana ohlukeleyo andimfuna umntana olambileyo ndiyabagcina ngokolo hlobo ndaxolela ubana mandincama indlam ndilale nabebhedini abanye balala phantsi abanye bakhuphele ezikamireni qala ngabantwana abathathu abazizidalwa omnye wayesisidalwa omnye ngoba abe babini ndafika nabapha baphila ngamsa eRed Cross omnye ugqirha walila inyembezi wathi yumama besisisithi lo mntana oba watshaba wenze njani wena ndathi ke mna kahayi ngenxa nto yobana ndinento endenzayo enkonzo umntana ndamseza ndambona uba lo mntana urongo wakhe korayithi ndamseza lo mntana waphuma isikhonkwane singakha ngemva kuye nkuntu watsho waphila umntana warayithi kabinazi ndaqala ngabantwana abathathu baye ke ngonesocial ndizandifowunela ke ngozi manezisa abantwana phinde zizobathatha phinde bazise phinde bazobathatha bahlala abanye bahlala kum balala kum ngokokulala abanye balala kum ebhedini ngoyolika ibhedi yam igcwele ndayincama ndisandayithenga intsha ndayincama nakhona abanye bakhulu abazizidudla bafaka kum ebhedini balala abanye ndithathe isiphontshi ndibondlalela apha edaningum abanye ndibafaka ezibhedini ekamirini